studio rero kigingi ugomba kumbwira ha ugomba kuba kutaduza man ah muti para bujar ariko sha ufise ugira c'est style ya bien c'est style nyene ya hey mana yeah yo hey, yo come on wa what is kumuririnza kwa kundi hani aratano gumuvuga
na kwa kundi ahandi na babandi
ah kwa kundi handi
na babandi
sine na vyumvise ngo mumbira kanyita hani man
gaya rumubona gute
ndabona bien
numwana ari planche cool
ari inde
ari planche
ahubwo ari subscribe jewe ujya aye nituzinanye ibyo kuvuga ngo yampaye amafaranga
yep welcome to the biggest show in our country Mr. Kaiging
yes
vibe bro mr fresh
meze neza sana
kumengura kanye uvuye mwigenda
wapi mvuye mukike mvuye mukike ariko ni mwigenda ni muhira
ngo nababanye ngo nta burami nta uyengera
ni mamoya
vibe mr kaiging
fresh bana turashimye
unakasa bro
eh bana kwa kundi nyene brema
urafise ukuntu ubicara nk'abasirimu
eh niko bimeze urumva eh bana watangiye kwicara kutusonga ugari kuva kera sa pass
Sakaspa.
No, Sakaspa.
Ndacyese na ubura ati tutumekondereye ase mu mujyango wa komeje mwarabuze umuntu yari ko arafasha kugira amagara y'abantu abandanya ngibwigena neza kuko ngo utwenza abayongeye ubuzima.
Yego merci beaucoup.
Kwa kuri handi. Kigingi ninde yavuse ryari yumva kigingi ninde.
Bon, kigingi yavuse mu 83. Yego hanyuma akaba yavukiye ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Kwa rumu hongo agira kabiri mujango wa bana bane mumajamu makenu uyo kihingi
hawa mujango wanyu urumunya Bujumbura generasyo kangai
mumujango wachu
hey.
Ya kabiri kuwera mba grand frere ni ambere ni mba nije nguri kila kabiri
hama vyo wanyu ni munya Bujumbura nyene
wapi
yani ni premier generasyo jamuga ya kuisura gusa kihingi mwini premier ngira umva wakubisi
numva barashe
umva barashe tukiringa honyene kihingi nafisi mkunzi
aramufise
kigingi yiteze kugira mariage ryari
vuba hageze
iyo kigingi avuze vuba hageze abavuze ryari
hageze muzamenyeshwa hageze niko bimeze
ari umujama nawe yigeze kurongora afise karata egrevis atandika kuri invitation ngo na jinito nita ngo na jio bomoma kigingi yamenye ryari ko afise ingabirano yo gutwenza ni ryari yabimenye
Bon ingabirano kugira ingabirano yo gutwenza ubimenye ukiri muto ko ibintu nakoze kuva kera ariko kuyicisha amahera nivyo ugenda kumenya yuko bishoboka après ivyo natanguye mfise imyaka 29
mfise imyaka 29 amatwa asubira ngo ugitangura ngo kubonga ngo ukomeje professionnel ngo n'umubiri vyarahindutse
gute
ngo ari ukuntu ngo yacyaje muri babandi ngo bafise ibiro birenza 70
oya ni muzi mubibona nabi ni muzi bishonye nawe nari si kubyibuha aho uravyibuje cyangwa ni tout juste
tomboza
we uravyibuha
kingi iyo umukomeje ariko arakora arategura hari n'igihe y'improvisa uri kurategura niki gufatira kugira umenye ko iyo nkuriza kuryohera abantu
bo biravana hari gihe uba warayivuze kwirigara cha mu bagenza abantu musangira hariho n'igihiza gushyonye na tanaho namwe wari bwayigera kumva nyiniraje mu mutwe kumva nyinira pasirga iyo uri kuragira komedi ubuze ikintu abantu bakunda
ubuze ikintu abantu bakunda ndakubwira ko vyamaze komera tukiri ngaho nyene biramaze gushika kigiga gategura inkuru vyashika azi kwitwaza abantu nibatwenze mbega iyo bishitse kigingi n'igikacakora ari improvisa cyangwa naho aba yateguye indi plan B
ibyo byama byabaye harije uteri blaga abantu ntibayitahura icyo ushatse kuvuga hanyuma urabandanya n'izindi urumva ikurikira itwengeje on oublie byabaye hanyuma ukabandanya n'izindi
kigingwa cha fyonda next kesho na ketwa batwabonye iyo uri kuragira one man show yawe kesho urahamagara umuntu kuri stage ugasanga umukuye muri public mega bijya uba wabiteguye cyangwa naho ni kigingi nyene yitoraga akazana umuntu mega iyo bishitse naho ukamuzana imbere abaguha ibintu wabiteze kwa guhaga kigingi
bon oya ni improvisation urumva ni risque nyene ugufashe risque nyene ushobora guhamagara umuntu akakushura nabi cyangwa agiriki ariko urumva ni risque gufunga icyo gituma bigoye ku improvisa n'ingabirano imana warahawe n'imana ni hazi iki kintu ni yakubwira iki umenye ko umwe no contre kara ariko ntibigume nyene bitabihira abantu
ngo musasa ngo yama muri risque ngo abashoferi ngo bama kwa stage
ni hatari
ni mu bizima busanzwe turazi yuko ikomedi itandukanye iri imbere cyo kimwe uburi muhira kandi uri muri studio wawe cyo kimuri kumwe na nga hari ibintu babihinduka kiginge tukiri ngaho nyene ya comedy mukina byo bimaze gushika ukuntu gasanga kujya kuna abantu bakumenye uri kuri stage blaga ukamubwira ikintu muri mu buzima musanzwe kibaza kuri kuna blaga kandi uri serie par exemple uri kuri draga nk'umudemu
Bore katureke gufatira ibyo kudiraga mu DM kuko cumengo nico gikorwa nyamukuru canje ariko reka dufatire ko mu buzima bwa mise show gwinjira muri magazin abantu je ngasanga ndiko niyumvira ati basha bigirwa ngaye bagire banzimbe ariko abantu bagatangura gutwenga je nani hari muri mudi y'ugutwenga deja ndabura amafaranga mvuga nti ngire nkonsome sababu ibigire ibintu hara malar ariko gasanga umuntu akara gutwenga ariko ivyo urumva abantu uca wiyakira umuntu agutwenga kwa mutwenga naho ubabaye naho ari umuntu aguheranya amafaranga uratwenga tu ariko urumva ivyo bindi navyo urumva ntitukidraga man ntitukidraga nyaka yaratujanye ubu tugomba kubaka
yani ivi amupendi murapendwa
ivi ni ibintu byo kugira mariage ibintu byo kudraga ni ibintu se Saint Fontaine ivyo batoto ni isogondere bamwe batabura impuzu bamwe batabura impuzu uherutse ngo baje exit bani waje kudraga twe turashaje
ubu ni migambi
ni migambi rastaman ubu no kubabwira mukambara ikoti
mu gihugu haramaze kuba bakomeje menshi kigingi bamwe baraza ba mishu abandi baca mu makungu nitwasubira kubumva bandi barabiheba kiginga tegekanya guheba kariere yiwe ya comedy yari
mfuye
yani ni uzo urumuvyagira ku kagondi tu one man show natupatia tu
nani nabura bora mu Faransa garasta ba 70 nuba kiduka kuri stage no mu bisanzwe kariere umbiriza ndakubwire ibi bintu dukora pet comedy ni kintu kiri muri wewe sikintu uhagarika singa kujuvuga ngo ndumu footballer ndahagaritse gukina no oya kuko ni ibintu bamwe ni komeze semana tire no ni ibintu ni komeze tu urumva nushobora guhagarika ikintu imana yakuremanye kiri muri wewe par contre nkibi ivyo bindi carrière ziratandukanye ariko carrière yo gukina football yirohagarika kubera amavi vyanse ariko tanki imana kintijijwi hanyuma simbe na butaradegera mu crane nuko nyene ni nature dufise
tumaze kubona aba komeje bo mu bindi bihugu nka ba Jamel baramaze kuriri gukora na makukina na makomedi na ba Buba n'abandi kigiga kitekanya rya kina komedi na no muri rivyo Burundi
kugira comedy babi bon muno wese na style yiwe muno wese na style yiwe ivana na
ico chivre bagifise
no ntacho mfise ko yo si sica abanya abarundi bandindiriye kufa kwigana kubera Jamel agize ibintu no muri rimbyo cumwe igana par contre hari ibindi shaka kugira abarundi bakunda je mfise public Burundi sina ifise mu France umva chaque public umuno wese akagira public ye yes
abisigura tufise ibindi bikurindiriye kiginga vuze afise ibindi bimurindiriye ni nk'ivyaga kiginga
ibintu byinshi cyane ama video afise ibintu byinshi byo gukora ngaha ibijanye na kamera y'abarundi kungena abarundi babayeho byinshi gugu gukora ama episode ngomba gukora ama serie n'ibindi byinshi bitandukanye
n'ibindi byinshi bitandukanye kigingi nimba tari banga ni urumviriza indirimbo z'abarundi
yes ndazumviriza cyane ndazivuza uraziko nkora ku radio nanje ndazivuza ndazumviriza yego
nize ndirimbo zitatu muri uno mwanya ziguhimbara z'abarundi yusufuriza uvuga ati wow
z'abarundi Jenda kunda chekecha. Nda kunda indirimbo ya Christian Intereza iruka gusorana na Nuze na uyu mupeti wo kumusaga ninde. Nuze ya indirimbo iriho kuri YouTube urayibona. Christian ni slow ya kera basubiyemo. Irimo amajambo ya bien sana ndakunda na Double J Ruansaza
Ruansaza
ega na karirimbo ka bien
twagomba kikinga banza atuvyure gato ya avuye tubwiye tuvuye imukike impande y'igenda duteraga kuri ko twense
sinza gutera inkuru ngire ndakwigana ibintu gira muri studio twagiye urumva ngize gucya nabonye cuvuza sibyo tugize ga muri studio rero kigingi ugomba kumbwira ha ugomba kube kutaduza man ya muti parabuja ariko sha ufise ugira c'est style ya bien c'est style nyene ya hey bana yeah yo come on what is ko muri rimbi
kera nerigeze kurapa kidogo arakindi kiginganga ari kucanje kwa Febro izo kwa fese zo muri 2019
ushangire
jogo nka foto cyo umwana wi wanje akazomwereka nko muri 2040 ati atwari muri 2019 azicamwe ngo wapi ni montage
c'est la sagesse
et la sagesse ko kuri hani
kwa kuri hani Arakano gumuvuga na
kwa kundi ahandi na babandi.
Ah, kwa kundi handi.
Na babandi.
Sina na vyumvise ngo mumbira kanyita hani ma.
Emiro kiro gatanu. Amacha na tara mno gitaru no munani. Ijana na 18. Septan Saint.
Merci,
murakoze cyane.
Ego nka kabazo. Umaze kuzaniza episode y'inya kane.
Ego.
Ego yimaze kuronkamwo ama sponsor machine yihe.
Hari witwa France aho ari manager wiwe muri video yavuze yuko hari abantu bamwibuse avuga n'izira ryanyu kubera afuye batigeze bamufata kiriho. Kikinga bivuga ku iki?
Ndafise aho nza kubisohorera sinari nategeye kwivugira ngaha ariko ndafise inyishu aho nza kubisohorera
ariko auditeur ko rakumva kugira
imbuga zanje kujya nawe atabivugiye ku radio ntaje ndaza guca mu nzira ciyemo si ntanzira nza kubivugira ngaha ku radio sivyo byatuzanye ariko ndafise imbuga kujya bicije ku rubuga rwiwe nandi ndaza kurucisha ndakubicisha ku rubuga rwiwanje abantu bamenye icyo yavuze gusa ikintu kimwe nogena ntavuze ko sindi ko ndatinya ntabwo bandamufitiye kandi nta na beef dufitaniye ivyo yavuze ni ibintu bifite icyo yabikuye ko jewe ujya aye ntuzinanye ibyo kuvuga ngo yampaye amafaranga je hari ibintu petetre abantu babashaka gukina by'abaririmbyi je sino muririmbyi je sino muri showbiz y'abastar sivyo ndafise mes principes de la vie sindi ko ndaja muri byo kuba umusani sindi umusani sindanabyemera so ibintu rero yavuze hanyuma kwikanga yuko no banda mutwaye umuntu cyane no banda mushatse kwi je sino nashatse kuja kuri kacaman ngo kubera ngo menyekane canke ndamukure kama views canke ama no yaramufashije muri video ndamufasha kuri scene ni ibintu bibiri bitandukanye ashobora kuza n'uwundi akamufasha muri film birengeye tuya tu video duto nta numwe avuga ngo nije namufashije gusumba naka no ikintu kimwe gusa mukurikirana kigin comedy page yanje YouTube n'ibindi byose abashaka kumenya byinshi no kuri akeza bigiye kuja ko kugira tubandanye inzira turimo tugororotsa abantu batari ko bayumvira uko tutari hanyuma abandi nabo babandanye nta kibazo bagire ibyo bavuga bibava ko nta problem.
Asante sana duasa tugira ku kigingi kwa kure hali.
Ahana
sikia kimbe. Asante sana. Sinovangana chimie. Sinovangana bishimie Mr. Bye Mr. Yuxung. Merci du fond du cœur mon grand. Sinovangana chimie. Mamita, director the one. Ndamlati. Merci infiniment mon grand.